Rwanda idafite undi muntu iterwaho
noneho by'umwihariko uyu mwaka wahaye insanganyamatsiko igira iti
cha ndio 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 changa na ko ndio
Tukomeze. Indaje batumwe kunze. Terima kasih. yarahizanye yabanyangezi
umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ry'ubudaheranwa mwari mubizi
bw'abanyarwanda
bw'abanyarwanda
eh